E takatū ana a Ngāi Tahu ki te wero I ngā tikanga hōuka whakatūria e te kāwanatanga ki runga I ngā mahi kohi inanga. Kua roa nei ngā iwi o te wai pounamu e whai ana I wāratau ake tikanga mō te kohi I tēnei kai whakahirahira a te Māori. A, e ū tonu ana rātau ki ngā tikanga o whakapata rāno. Hei tā rātau ki te whakatū tikanga hōu te kāwanatanga ka takahia ngā whakaritenga o tā rātau tono raupatu. A nei rā Ahania Douglas.
We're more than just a consultative party and a stakeholder. We have legislative authority over our mahinga kai, and I think the minister should be aware of that.
Koina te karere a te kai whakahaere takirua o te rōpū whakau I te rautaki wai Māori a Ngāi Tahu ki te whakatau a te papa ta whai kia panonitia ngā ture kohi inanga.
These changes are needed because we want a sustainable fishery long term. And four of the six species of whitebait are threatened or at risk of extinction. We've taken on board a lot of the practical suggestions that came through, like phasing out salt nets, for example.
I runga I te whāinga ki te whakapoapoa I te inanga kia hoki mai te pari o te kore hāhātanga. Engari, hei tā te maere tau, he rautaki kē tā te iwi, nā reira me waiho katika.
I don't really have much time for what Doc thinks and plans. I think Ngāi Tahu have a better solution for water and we've spent more time and energy in the right direction. I'm really quite disappointed in the Crown's and the government's inability to figure out the relationship between fish and water.
Me te a mai mai nui o tau, kei raru ngā tikanga mahinga kai a Ngāi Tahu I whakatakotohia I roto I tā rātau whakataunga tiriti.
Well, the response from Ngāi Tahu is clear. We have an active parliament that confirms our rangatiratanga, particularly over mahinga kai, so we already have regulatory fiscal authority over whitebait.
E whakatika ana te ohu o te kurataka pini I tā rātau tohe, hei taki mā rātau ki te papāta whai I te hui mo te take nei ka tū ki o tautahi, hei te rua te kaumaiwa o kohitātea. Hania Douglas, Te Karere.